Hayi this guy anomuntu acabula this round. Aba ngento esile
bese. Mara vele uzosho kanjalo because ungedisa ukumnandi winkomo. Lalela uqathi why abantu bezu general uchathi nashini. Uthi ngishangetsa mangishange ba la same time.
I'm going to go to the store. Manje lenkukhu idukile ngazi mhlambe
mntu
abafana abake ayibona
hayi koko
akana manje bona kodwa ngoba